Aigiri Nandhini Nandita Medini Vishwa Vinodini Nandanute Girivara Vindhya Sirodini Vasini Vishnu Vilasini Jeshnunute Bhagavati Eshiti Kanta Kutumbini Bhuri Kutumbini Bhuri Krute Jaya Jaya He Mahishasura Martini Ramya Kapardini Shaila Sute.
Happy Dasara. Like, share and subscribe to my channel. Namaste.